Kwani mnataka majozi aje ama nini? Nyie hamialiki, mbona mwenzaka nasema nampenda lakini yeye haniambii. Haweza kashindwa kifungo hata 200 ila hanipigiji. Hivi nishasema itabidi aongee na mimi.